nika iqondi. Igama lam ndinguKhaya Mdaka. Dimbi. I will tell you why. Ndikhule Eastern Cape. Xa sidlala sasidlala into zemoto ukuthuza bayimoto. Yafika le ntwana yokuqala yathi nizaba yiMercedes. Kwafika esibini yathi zaba yiBMW M5. Kwathiwa mna nizaba sisicima mlilo.